Sepela Zambia lingi yokomana mboka baninga e Yabisu na katikati Afrika kombo Kongo e Armstrong e Mboka mosusu babenga yokombo sachmo Na Kongo Batisi ya kombo kukalo kole
Oh, I'm strong, oh, sachmo.